jika u-24,259 ukuya kwi-100 ezikufutshane, uza kufumanisa ukuba ukwenza ezi ngxaki kulula kakhulu. Eyona nto kufuneka uyenzile kukucingisisa nje ukuba kuthetha ukuthini ukuthi round to the nearest 100, ukuthi jika inani ulise ku-100 okufutshane. Ithi ndizoba umgcamanani ke phaya, ndizoba umgcamanani, ndizawuphawula nje bonke oo-100 abakhoyo phaya. Mhlawumbi phaya masithi ke phaya mhlawumbi sino 24,100, sinyuke ngo-24,200, sinyuke sithi 24,300, sinyuke sithi 24,400. Into oyibonayo ke phaya kukuba ndiyenyuka nje, ndinyuka ngomgama ongango-100 ukuya komnye. Ngoku kulo mgcamanani wethu uphi u-24,259? Ukuba uyajongisisa ke phaya kumgcawe manani wethu, uyafumanisa ukuba u-24,259 ungaphezu kuko-24,200 kodwa ngaphantsi ko-24,300. Kwaye ukuba laa mgama phaa ngu-100, thetha into yobana uba u-59 wethu uphaya phaya u-59 wethu. Ngoko ke linani lethu ke phaya u-24,259. Xa umntu esithi ke kuwe round to the nearest 100, uthi jika use komnye waba 100 okufutshane, kothe wakufutshane kwinani elo. Ngoko ukuba uyibhale ngohlobo, uza kujonga ke ube ubona into yobana uba u-24,300 inani lethu likufutshane kuyo kuno-24,200. Inani lethu likufutshane ku-24,300 kuno-24,200. Ngoko uzayijika uthi 24,300. Impendulo uzawuba ngubani? 24,300. Leyo ke yindlela ke ekufutshane nothi siyiqonde ngayo yonke le nto bayenziwa njani na. Ngoku impendulo yethu phaya ngu-24,000. Akunyanzelekanga ke ukuba wenze umgcamanani qho xa unikwa ingxaki enje, ube usenza yonke le nto siyenzileyo ngaphezulu. Xa ucingisisa ke ukuba ikhona indlela yolula yokwenza le nto, ujonga nje eli nani, ithi ndilibhale phantsi phaya yonani, 24,259. Thina ke sifuna ukulisa ku-100 okufutshane. Ngoko ke into uyenzayo wena ujonga kweli cala lino-100, uphake u-100 wethu. 100 wethu phaya nguthu. Xa sijika inani ithetha loo nto ukuba asifuni nani emva ko-100, sifuna o-0 bodwa. Ngoko ujonga eli nani lokuqala liza emva ko-100. Inani lethu ke liqala phaya thina liza emva ko-100 ngu-5. And ukuba eli nani lingu-5 nangaphezulu, usithi 5, 6, 7, 8 okanye u-9, you round up. 5, 6, 7, 8, 9, you round up. Ithetha loo nto ke yoba uyawenyusa amanani wakho. Ukuba ngu-5 nangaphezulu, uyawenyusa amanani akho. Ngoko ke apha kulena ingxaki sino-5. Ngoko ithetha loo nto into yobana uba iyenyuka u-5. Ukwenyusa kuza kuthetha ukuba siza kuthi 24,000. Kuba sisenyusa ke, ndinibhale phaa 24,000. Kuba sisenyusa, siza kwenyusa laa 2 ngomgama omnye abe ngu-24,300. Sithatha laa 2 simnyuse ngomgama omnye abe ngu-2,300. Sithetha loo nto ke ngokwenyusa xa sithetha ngo-round up. Omnye nje umzekelo ukuba ndinganoba mhlawumbi phaya ndino-24,249 kwaye ndifuna ukumjika ndimse ko-100 okufutshane, ndiza kuthi okay, makhe ndijonge ukuba apha sinobani na emva kula-100 wethu phaa kwi-10s. Ndiyabona into yobana uba ha-a ayingo-5 phaya ngu-4. Ngoko ke into esiyenzayo uyehlisa, you round down. kuba ayingo 5 nangaphezulu, li-9 elingaphansi ko-5, ngoko uthini wena? You round down. Xa wehlisa ke kufuneka uqaphele into yokuba akuthethi ukuba laa 2 uyamehlisa, ithetha ukuba awuzoba nanto qha emva kwalaba 2, awuzokuba nanto emva ko-2, ngoko uza kuba no-24,200, ngoko leyo yindlela esetyenziswayo xa usehlisa. Kwaye iyavakala u-24,249 xa mjonga phaa kumgcamanani wethu uzaba phaya kufutshane kuno-24,200. Uzaba kufutshane ku-24,200. Ngoko ukuphendula ingxaki le sinayo ke u-24,259 xa simjika simsa ku-100 okufutshane uza kuba ngu-24,300.